Okay, we are Friday, turi Friday, 25 PM, tukomba dufata iminota itanu nk'uko bisanzwe, sinkekeranya ko harimwo bashasha kuko aba ravye akaganiro gaheruka bararyohewe cyane ku makomantere nayo bibonye. Ndibaza ko hatabuza abandi batumire kugira subscribe kugira ngo uno munsi tube turi kumwe. Bashasha reka ndabidondore, nitwa Barutwa na Karito, niyo mazina abavyeyi banyise, ndumuririmvye, umwanditsi w'indirimbo. Ndi no mwishyirahamwe gitwa Arizona, dukora ibikorwa bitandukanye. Hanyuma nahisemo gufata akanya ko kuza ndaganira n'abakunzi banjye, cyane cyane abagize subscribe, nibo bantu bantuye aka kantu. Nzakwa mfata iminota itanu minsi yose ku wa gatanu 5 PM, 11 z'umugoroba. Nzakwa mahasoka akaganiro nk'aka mwako kaganiro. Ndabidondora nkababwira bishasha ndimwo, hanyuma nkabatera n'agakuru kamwe mu dukuru tuba twaranyigishije mu buzima bwanjye. N'umunsi rero akakuru ndabafitiye umu cameraman wacu yitwa Fernand, ndibaza benshi ntimwari mumuzi. Niwe n'agateye acambwira ati ahubwo ako niko kari gutangura, niko twari guherako, ariko n'ubundi nakajya nahereye ko k'indogoba. Benshi baragakunze, benshi baransabye kuzogasubiramo mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo nabo batumva ikirundi. Mugabo abantu barumva ikirundi bacansaba mu Gifaransa kubera bumvise batokikumizamo ahubwo ko ba international. Mwarakoze cyane Jean-Henri Courage, rero nzokwama mbandanye. N'umunsi rero ndabafitiye agakuru, reka mpeye kuri Reson Morale. Reson Morale yako ivuga iti uzoza urumviriza ibyo abantu bakubwira, ntuzobisuzugure. Iyo abantu baguhanuye ikintu uzobumvirize, kuko kenshi na kenshi biba ari byo. Sinzi n'umugani w'ikirundi bivuga ngo umugani ugana kariho cyangwa urukurukuru niyo nkuru, ibintu nk'ibyo. Rero habaye umugabo baza barabwira bati abantu bahariye hakurya burya ni babi, nawe akavuga ati beshereho iyo bashe. Umunsi umwe rero afata ingingo yo kujya kubaramutsa, agiye kubaramutsa baramwakira nk'uko bisanzwe, baramuzimana, bamuzimana amata. Umuzimanya amata ayagejeje hagati ayo mata ya muryoheye, atangura kubwira baba kuyagira baba bantu ati tabantu nabo kweri nimbwa tabantu nimbwa ba tije bahora bambwira ko mumeze nabi. None mumeze nabi gute kandi naje mukanyakira neza mukanzimana kandi mukanzimana mata? Hanyuma mupfaso ni wo mwugorugo acavuga ngo uyataba yaraguye mu Urubeba ninde yayaguha. Wa mugabo aratangara rwose, atangaye yumva arashishwa, ahubwo atangwa gushishwa ati kumbe bampaye amata yaguye mu Urubeba. Aca bita hasi aramena cya kirahuri, menye cya kirahuri umwana aza yumva avuze ngo papa ngo rega ngo wamushyitse ngo cya kirahuri twahora dusobamwo ngo arakimenye. Uwo mugabo yapfuye ngaho atangaye yumiwe, avuga ati kumbe tikweri bameze nabi, tikumbe sinzotsa ndanke iby'abantu bambwira, kumbe bampaye amata yaguye mu Urubeba. Baca bayampa mu kirahuri bahora basobamo. Si je nahahera agakuru kagarukira ngaho je karanyigishije, kanyeretse ko ibintu abantu bakubwiza uzurabyumviriza, naho utobikorera ko byose, ariko si byiza kwirengagiza impanuro muhabwa n'abantu, impanuro mukura mu turirimba tubaririmbira, impanuro mugenda murasoma ku mabarabara n'ibindi n'ibindi. Ego niko gakuru nari mfise uno munsi. Hanyuma ikindi kintu numva nabaganirira ni kubatumira kugira subscribe ku mbuga zanjye zose, kuri Facebook nitwa Barcy the Alien, kuri Instagram nitwa Barcy the Alien, no kuri YouTube nyene nitwa Barcy the Alien. Kiraga kengeri nanje sinzoba maramaza. Ego murakoze cyane, no kuwa gatanu tuzosubira. Hanyuma reka ndabasigire mwinovora aka karirimbo mwaya masoko ndamahede sigaranye. Ciao.
Bitwa Barutwa nayo banazira ntare rugamba yaguye Burundi bagera mu mugamba kabushikane makamba, turafize byinshi byo kwigamba biyage biyaye imisozi amashamba, turafize namba mu rugamba wa Kiburundi ngo mabara zitamba, turafise ibituranga birengeye kure n'iy'amafaranga, dufise abacuradanga baturitse umuduri kemene nanga. Emegwe n'agakaranga hageze ku manza usanga bashajije bakajije bakayangana nk'inyange, abigemebeza barahiba abapfasoni baraniba niba, dufise amata dufise ubuki inzuki nzira bananye yo mu bitibaye.